Poganizira kwambiri makastomala atu mnyengo ino yovuta za juma, mitengo ya tsopano yokwerera basi iri motere. Mtunda wapakati pa blanta ya ndirirongwe, 28,000 kwa cha akuru, ana 20,000 kwa cha, ndipo return ticket ni 50,000 kwa cha. Mtunda wapakati pa blanta ya ndimzuzu ni 45,000 kwa cha akuru, ana 35,000 kwacha. Return ticket ipa 80,000 kwacha yokabasi. Blanta ya mangoji agulu 25,000 kwacha, wana 20,000 kwacha. Dipo return ticket ni 45,000 kwacha. Katundu wanuyense tumizani pa Khwezy kuria yajangu ama kafika tsikulo mwero ngati mwatumiza mwamsanga. Nambala yatu ndi 086-780-355. Tika gambatu za basi kwa chukuno ndiye ndi Khwezy basi. Chifukwa Khwezy ndiye basi yo. Khwezy buses, miles of smiles to your destination.
Malawi, Bwande, Muguliani Sovano, Jugger Wins and Dick. Ogondega, Dudorido.
Ajimone, Poyamba Mafon, what ceremony as Jimanango Gondega? Comazano Zonsa Gudibanji, Meneco. Ogamazai Fabriano Gunyasa and the Moyatun Domo, which as Jimene. Zogigas on the Sizu Tamwene. Penabago Figa Bumba Manja would, I need to. Kupuma Winnie Wayne Watuon on the Paddy Bibasi. Our Banganio. Sao fono ribu mita mwene. Mwina kwa mundirole nesa nambe za mbili mkata aliroi. Ndiberege sawacha kwa nkwanta za morendo hapa basi kwa tuwa nseguno. Za Khwezy buses. Kamba kuti graso sita mpatsiku laliro. Basi ya blanta ya mangoshi. Ndiye kujita bunonso kwa mbili. Magono atanazindira. Akala kuta kupita kunyanja. Kayandu kumangoshi. Kayandu nkata bay. Safu diganso hii. Ama kwa basi zotsogola. Za ufofo za Khwezy basi. Zima inda bunonso kwa mbili. Kumanso zima katifigitsa muntawu ya agaji mwene. Ndibandira kuti watu kuno, kupuma kweni kweni ndi paribe amwene. Tukudutsa mu nyengo zodabwitsa kwambiri. Nyengo zimene pita pake zumaza pereka mafunso ochuluka. Ukumbukira iwe ndakambapo mbuyo muzande uzanchalichi. Ndakambaposo mbuyo muzotika fadala mlamu anga uja mpakana anagula chivea ya njenga ya moto. Kupangira kuti ukayambika ndeu azita kuperera nkajisi mwao. Ena ake osamva kuperera zabe zimenezi. Ifeo utaona zinalikudza kwambiri. Kuli njifuwa jana anhamafika pa mabanga kaedwe ngati limene linkajisi. Njifuwa chani anthu ena ake majida jitao ama kanga limwina make kubanda maganizo wao ndiye kuti basi chili chonse chima mumpingo. Pena pakene kamaona anthu ena ake amafika mulingo mene wachimwene ndisaname zomatikudza kwambiri. Koma lero lino sindikufuna kukambapo zimenezi ndilibe nyonga munthu une zokambira zimenezi. Lero lino nimafuna ndikudziwitseni kuti munthu wamkulu ochatsika ulengeze kuti akuti kwathu uno kuli njala dzaoneni maboma 23 ndipo kuti anthu akufuna kwabwino aambe kutithandiza kwa enafe izi sizinabwere mwachilendo achimwene. Ukamaona mmene zinthu zake zayendera zomachita kuonekeratu kuti chaka chino kukhala njala nano dzuwa linativuta kuopsa moti zimafika kuti ukayang'ana mmera umangolira wekha kuti koma abale chatona nchiyani. Ndiye foreza wake odula ngati amene uja koma ndiye nkugwira mtengo wanji. Chimene changu kacho odabwitsa ndi malipoti ena amene kununo za ulimi adapereka chimwene pena pake zikumakhazi ndi zoti sokoneza anthu ambiri ife akununo za ulimi zina zimene zikumalankhulidwa ndiwo zikumakhazi ndi zodabwitsa kwambiri mpaka napena kumadzifunsanso kuti kodi nchifukwa chani kwenikweni. Tidawuzidwa kuti malinganika fukufuku wawo oyamba dziko likhande chakudya chochuluka ndithu anthu asadere nkhawa. Kenaka, pakupita kwa nthawi, kafukufuku wina anaonetsa kuti chakudya chichepereko pang'ono, koma kololwa ndi tikololwa ndithu. Tinalibe anthu achiyembekezo kuti alankhula mabwana akuondona za ulimi, apa zinthu zili bwino kwa basi. Lero lino lumadzi angodzidzimutsidwa kuti kwathu kuno kuli ngozi ya dzidzidzi yokhudzana ndi njala, tumaka anthu osokonekera miru tisaname. Kodi anthuwa amalankhulana bwinobwino? Kodi akulankhula zoona ndani? Kuwuzidwa kuti ayi, njala sikuti tivuta kwenikweni, kenaka kudzati kuli njala, chonde tithandizeni. Pena pake tumadzaona chibwirikira chimwene. Ndikudziwa mudzifuna kudziwa kuti kodi Bwande ndi maganizo kuti akadatani? Pajalo ndinakuwuzani kale kuti zakuno zimene zimachitika timachita kufuna chimwene. Izi zoti akuluakulu kuno kuli njala, chonde tithandizeni, ndi zinthu zimene tidakamba pokale kuti njala kwathu kuno timachita kuiweta, kuikokomeza, tidzioneka anthu ovutika kwambiri, anthu opemphapempha, anthu amene nthawi zonse tikufunika thandizo la msangamsanga. Mpaka pano ndisaname, sitimatha kumvetsetsa kuti nchifukwa chani ngati dziko timapanga zimenezi. Chisokonezo chilipo ndithu, kulankhula zosiyanasiyana, wochatsika kulankhula zina, wolemekezeka nduna kulankhulanso zina, kuti sokoneza ifeyo anthu akuna kuchikumbeni, kumudza mwene, wina ayi chimanga chilipo, chikhalapo, wina ayi kulibe kuno, tikufunika thandizo mwamsangamsanga, wina ayi munkhoweza athu tindi chimanga anthu asalire nkhawa, koma mungodabwa kuti chimanga akuti chilipocho munkhokwecho. Kuwadi maliki sichikufika ayi, kumaperekanso mafunso kuti kodi abale, tumakharuna zoona koma. Ojatsika tuma usa zoona koma kapena zinthu zake tumakhabe ngati zomwe zija zakunthambi yoona anthu olowa ndi kutuluka zija, wamunamiza munthu wamkulu kuti akapereka unena ake obwanta sajabe chabe bwana alanda sisitimu yathu yosindikiza ziphaso zoyendera pa ulendo ndipo akufuna ndalama za nkhaninkhani pasi pa mtima mukudziwa bwino lomwe kuti zabodza timafuna ife yote serere tokha kupanga zinthu ndi zinatikanika akatitulukira mwachangu. Kwathu kuno kuchitika chikwirikiri pang'ono, amwene talengeza kuti ng'amba inavuta ndipo tikhala ndi njala ya nnano, anthu akufuna kwabwino atithandize, kumatuluka mbapano madzi mʼmitsinje athu akungoyenda amwene, nyanja athu tuluka mbapano kwa nthawi yoyamba mzilumika zambiri, tine madzi ochuluka kwambiri nyanja athu mpaka nakufika posefukira. Ndife anthu omvetsa chisoni kwa basi, anthu amene timakonda kupempha sikumatichititsa manyazi amwene, mʼmalo molengeza kuti ayi tili mamavuto a njala eli kupempha mayiko ndi mabungu atithandize, bwanji nthawi ino imene anthu akukolola tipeze mbewu ya chimanga china chake chocha msanga tiwagayire anthu amene ali kufupi ndi madzi, mʼmalo mopempha ndikuti atithandize chakudya, bwanji tipemphe atithandize ndi mapampho ochuluka. Kuyambira mwezi uno tikachotsa chimanga chinativutachi, anthu ayambe ndi kulima pogwiritsa ntchito madzi ochuluka amene tili nawo. Pomadzafika mwezi wa June kapena July tidzakhala tikukolola chimanga china cha mthirira, mʼmalo mopempha kuti anthu atithandize, bwanji madzi ochuluka tinawowa tidzale mpunga ochulukanso kuli muna make nkupulumukirako. Kupempha kuzitichititsa manyazi koma anthu akuyenera alimbikitsidwe, ulimi ndi ntchito imene mayenera kuti isamayimeyi idzikhala chaka chonse osati kungolikira dzinja lokha basi ngati mmene zinthu zakhala zikuyendera pakadali pano. Mukanifunsa zoti mwalengeza kuti anthu akuthandizeni kuli vuto la dzidzidzi la njala, ndiweyankhani mopanda manyazi kuti choyenera kuchita tikuchidziwa ndithu, koma ifeyo machitidwe athu akumakhala omvetsa chisoni kwambiri chimwene. Ndithu madzi ochuluka amene tinawo pakadali pano, nthaka amene tinayo pakadali pano, nkhani ya njala iyi sibwezi kumakhalanso yotivuta ayi, ndipo tikwathu kuno ndife odalitsika chimwene, mvula timakhala nayo ndithu yochuluka. Mukhoza kundivomereza sa m'mayiko mwina mvula ayi ndithu ikagwa ndi kuti imakhala mwina yagwa sabata imodzi yokha pa chaka chonse cha tunthu, koma amakhala ndi chakudya chochuluka, samayi mabachulu kumapempha kuti tithandizeni akufuna kwabwino njira yativuta kuno. Ife koma kutamika ndi kupempha paliponse kupempha kokhakokha mpaka nakumatipasa uchayamani wamaiko ovutikitsitsa kwambiri pa dziko lonse, ife kumakhala dulu wa ovutikitsitsawo mpaka na ndithu kumakwera ndege kupita ku misonkhano ikuluikulu ukalankhula monga chamasi wamaiko ovutikitsitsa kwambiri. Chifukwa chani koma? Tidayakwa chani kwenikweni? Unkhani za ulimi kwathu kuno ndiye kuli dzindalama za nkhaninkhani amwene zimene zikukhuthulidwa, anzathu amayiko ena komanso mabungu otithandiza ndi akukhuthula dzindalama kumeneko kuti mwina makete ngachoke bumphawi wadzaoneni, koma zimakhala zodabwitsa zochinika zathube zikadali zimodzimodzi zomwezo, ndalama zochuluka kukhuthulidwa kumeneko koma likadalibe ovutikitsitsa kwambiri, kodi vuto lomakhala chani kwenikweni? Koma kodi sitingakhale pansi kuwunikanso kuti kodi chikutitsala ndi chani? Tikulakwitsa pati? kumangoenda benga timireme basi kumangoona zapafupi ba pera pakenzo mani pisanti maji mwenende saname mwamva ino ah iyai sizona ai sizona zobempha pemphaza akulu zilikilitsa manyazi ah
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi